Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty, affordable price. Santon Plus Herbal Soap. Mabakal sa mga butika.